Leon's beats.
Akira na yombi impano guha, takwambika impeta imbere ya buruta.